Umlando wabakuthelezi. Uma kukhulunywa ngendawo yasemcakweni kanye nasempembeni, emaqungebeni kanye nebabanango, kukhulunywa lapho ngemingcele yezwe lakwaButhelezi. Isizwe sakwaButhelezi singesinye sezizwe ezindala lapha kwaZulu. Imvelaphi yabo iyefana neyomalandela. AbakwaButhelezi bangamantungwa nguni aqhamuka enhla nezwe, ingakho abanye bethi bangabesuthu. Ngesikhathi elakwaZulu libuswa ngusenzangakhona kaJama, elakwaMthethwa libuswa ngudingiswayo kaJobe, kwaButhelezi kwakubusa uPhungashe indodana kaQwangubana. Kufika esikhathini nje sikaPhungashe kade saba khona isizwe sakwaButhelezi. Umlando wabo usukela kushenge idlozi labo elikhulu owayephila ngabo 1640. Yize isizwe sakwaButhelezi ngezikhathi zoPhungashe sasizimele, kodwa ekugcineni saba ngezinye zezinsika zombuso wobukhosi bakwaZulu. Okunye okugqamisa isizwe sakwaButhelezi ukuthi isona uShaka asihlasela kuqala. Isizathu sokuthi uPhungashe ahlaselwe nguShaka kwaba ukuthi uShaka athole esekwaMthethwa ukuthi uPhungashe ufukamele izinyane likaSenzangakhona eliyomlandela ebukhosini bakwaZulu uma esekhotheme yena uSenzangakhona. Lelo zinyane kwakungubhakuza indodana kaSenzangakhona ayithola kumaButhelezi. Kwathi ngempi yakwaMthethwa neyakwaButhelezi, uShaka yena wayevive kweyakwaMthethwa. Ukuya kukaShaka kulempi kwakungukuyoziveza ukuthi uliqhawe kanganani nokuthi ayobulala uBhakuza owayesendleleni yakhe ebheke ebukhosini bakwaZulu. Nangempela wafake uBhakuza ebulawa nguShaka. Kodwa uPhungashe akumphathanga kahle ukufa kwengane kade wabo. Naye waqala lapho ukuka uShaka ngeso lenzondo. Yingakho nje uPhungashe wayejwayele ukubiza uShaka ngomfokazane kadingiswayo okwakungukumeyisa impela. Wayengakuthandi ke uShaka ukwehliswa isithunzi, yingakho waphinda wayohlasela abakwaButhelezi okwesibili, wabanqoba wabafaka ngaphansi kombuso wakhe wakwaZulu. Uma sibheka ekuzalaneni kwabantu bakwaButhelezi kunendidana kancane, ngoba indlu eyayingagqamile kangako yiyona eyagcina ithathe ubukhosi bakwaButhelezi. Uhamba kanjalo ke umlando wabakwaButhelezi. Ingxenye yesibili iyalandela. Uqhubeke ubheke amavidiyo amasha.